Kawadhi nyime ni jatend piny Kenya William Ruto obago romo gi jotend bede migepe mopogore opogore kar jot mare mantie Nairobi ka. E romo no jatend piny olero ni negin ni kinde oserumo mar kembe gi yudo lal e ohala magitimo. Jatend piny ogolo chik ne jotend kembe sirikal mondo ochor yuto magegi malo ka olero ni omenda ma itiyo godo e tayo chenro mag bede migepe go ok onego bed malo maloyo yuto ma ichoko. Mae biro kaluwore gi mano mawachore ni kembe sirikal kod bede migepe mamoko osebedo kuom higni mathoth ka gikelo mana lal ne sirikal kendo gibedo osigo mapek ne aguch omenda mar piny owacho.
Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, you know, yeah, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, tizi tutafutie kazi mahali ingine, tuende tufanye, alafu ndio wa Kenya waweze wawache kupoteza pesa zao. I mean, it's just, we have to be honest. Good people, we have to be honest with ourselves.